Unyaka sele ugqithile, kwaye uThixo usivumele omnye unyaka omtsha. Ndiyathemba ukuba bonke abantwana baseziyoni kwihlabathi liphela bayakwamkela iintsikelelo kuThixo nakulo unyaka. Ndiyathandaza ukuba kulo unyaka ihlabathi lonke liya kuzala luzuko lukabawo nomama lihlokome ngezwi elikhulu eliya kuhlanganisa nkqu nezimvu ezingekabi nguwo umhlambi wobuhlanti. Ndikwathandazela ukuba bayakubuyela ezingalweni zikabawo nomama baguquke phantsi kwentsikelelo kaThixo. Isihloko sentshumayelo yanamhlanje sithi, Masimazi uThixo. Kubalulekile ukwazi uThixo ubawo kunye noThixo umama. Kufanele sazi nokuba yintoni uThixo ayithabatha njengesono, iyintoni emkholisayo. Andithi nguThixo olawula ubomi nempumelelo, ukufa nokutshabalala. UThixo ulawula ubomi bethu, imbali yoluntu, kunye nomdla wokwazi yothe wakhula phakathi koluntu ekuhambeni kwexesha. Ukuze kwenzeke uphuhliso kwezenzululwazi nezobuchwepheshe ngokwamaxesha amisiweyo eziprofeto, ixesha elide leminyaka engama-6000 lidlulile oko kwavela uAdam, kodwa ezenzululwazi zithe ukuphuhla ngamandla kwiminyaka elikhulu edlulileyo kuphela. Xa siqwalasela oku, eli lixesha elifutshane xa siwathelekisa. Andithi oko kuthetha ukuba uThixo walinda ngenjongo ixesha elide eliminyaka engama-6000 elindele ixesha elimisiweyo njengoko watshoyo, yonke into inexesha layo, ixesha lokuza kukabawo, namaxesha amisiweyo azo zonke iziprofeto zeBhayibhile ezimele ukufezekiswa lisondele ngokwenene. Uhambo lwama-Sirayeli olude lweminyaka engama-40 yayisisithunzi sobomi bethu kule ntlango yokholo obuyinyaniso. Iminyaka engama-40 amaSirayeli aqhubekeka nokuwa ngenxa yokuhendeka baze bakroka de kwafikelela ixesha lokungena kwabo kumhlaba waseKanana. Nkqu naseMeriba, abantu babekhohlakele phambi koMosisi. Oko kwabangela ukuba uMosisi asilele ukutyhila uzuko lukaThixo. Qinikweni yesithi, siza kunizisela amanzi kule ngqondorha ngelixa ebetha iliwa. Esi siganeko sibi kangaka senzeka ekupheleni kohambo lweminyaka engama-40 ubude. Ngelixa sicinga ngobomi babo entlango, kufuneka siqhubekeke sizivavanya, sizihlolisisa thina ngokunokwethu de kube phambi kokuya kwethu ezulwini. Masiphinde sizihlolisise kwakhona, sikhangele ukuba ingaba siphila ubomi obufanelwe zintsikelelo zikaThixo yini na. AmaSirayeli abona amandla kaThixo amangalisayo amaxesha amaninzi kulo lonke uhambo lwabo lweminyaka engama-40. Badla imana iminyaka engama-40, bazuza nokweyisa okuninzi kwiintshaba zabo. Njengela xesha uThixo wamisa ilanga phezu kweGibeon kunye nenyanga phezu kwentlambo ye-Ayalon. Nangona uThixo wababonisa imimangaliso emininzi ekwakufanele ukuba yanele ukuze izise utshintsho nokuqonda ubukho bukaThixo, abazange bakuqonde oko. Qho xa sifunda imibhalo ngabantu ababekroka, bekhalaza, baze babulawa ngexesha elide leminyaka engama-40, andithi siye siqonde ukuba zingaphi izinto ekufanele sizitshintshile ngathi kude kufikelele ixesha lokungena ezulwini. Ukuba sikwazi ukuyiqonda le ndawo phambi kokuba singene ezulwini, asinakuze sikulungele ukulingena. Ngabo bafikelela ekuqondeni oku kuphela banokwazi ukungena. Owona mba unyanzelekileyo phambi kwethu kukuba simazi ngokwenene uThixo okanye hayi. Kuyo yonke iminyaka yabo engama-40, amaSirayeli ayiqhela yonke loo mimangaliso awayenzayo uThixo. Babendindisholo kuyo yonke into uThixo awayebenzela yona, beyithabatha njengento eqhelekileyo. Ekuqaleni, ngexa babebona imana isihla ezulwini yokokuqala, babephuphumala luvuyo, benemincili, neentliziyo zabo zishukunyisiwe. Kodwa kwathi xa kugqitha inyanga, kwagqitha inyanga ezimbini kunye nonyaka, bayithabatha njengento esisiqhelo. Ekuqaleni bathi, ngummangaliso, uyamangalisa, ingangamele kakhulu. Banikeza uzuko nendumiso kuThixo, kodwa ekuhambeni kwexesha, bakuthatha lula, bekuthabatha njengohlobo lwesibonelelo abalufaneleyo. Nangona kunjalo, enyanisweni, yayingeyonto eqhelekileyo kwasekuqaleni. Esi siganeko sasingaqhelekanga kwaye simangalisa, kodwa bayithatha njengento eqhelekileyo eyenzeka ngalo lonke ixesha. Kukho abantu ababeneminyaka engamashumi amane yokufunda intando kaThixo, kodwa bengakwazi ukuyiqonda. Kukho nabantu ababenonyaka nje ukuba bafunde intando kaThixo, kodwa bayiqonda kwangoko kwaye banika uzuko kuThixo. Yiyo loo nto sifunda ilizwi likaThixo ngentshumayelo yesihloko Masimazi uThixo. Ndiyathemba ukuba kulo nyaka umtsha siya kunika imibulelo emininzi nozuko kuThixo kwaye singaze siphulukane nokholo lwethu, kodwa silugcine kude kube sesiphelweni. Masijonge kuDeuteronomy isahluko samashumi amabini anesibhozo, umqolo wokuqala. Kothi ukuba uthe waliphulaphula ngenkuthalo izwi likaYehova uThixo wakho, ukuba ugcine wenze yonke imithetho yakhe endikubuyisela yona namhla, ngoko uThixo uyakuthini? UYehova uThixo wakho akuphakamise ngaphezu kweentlanga zonke zehlabathi. Esi sisithembiso esisuka kuThixo. Kuba esi sisithembiso sikaThixo, kukho abazalwana noodade abahamba indlela yokholo ngenkuthalo, bekholelwa isithembiso kwaye bejolise ubomi babo bokholo bonke kwesi sithembiso. Asidingi ukuba sazi kakhulu ukuze sibe nokholo. Lo gama nje sikholelwa ukuba esi sisithembiso sikaThixo kwaye sizimisele ukuthobela konke uThixo asiyalela ngako ngokuthembeka. UThixo uya kusiphakamisela ngaphezu kweentlanga zonke zehlabathi. Esi sisithembiso uThixo asinika sona. Kumqolo wesibini kubhaliwe, zibe phezu kwakho ezintsikelelo zonke, zikufumane xa uthe waliphulaphula izwi likaYehova uThixo wakho. Kufuneka sicinge, uThixo akalawuli kuphela ehlabathi lethu elikumgangatho wesithathu, kodwa nelizwe likaThixo elikumgangatho wesine nowesihlanu. UThixo ulibona kwangaphambili ikamva lethu, asivelisele indlela. Usoloko ecinga ngokuba ngeyiphi indlela ekufanele siyihambe ukuze sisikelelwe. Uthando lukaThixo lukhulu kakhulu kangangokuba wade wazinikezela njengombingelelo, wafela thina emnqamlezweni. Yiyo loo nto kuqinisekile ukuba uThixo ufuna ngokwenene ukuba zonke izinto zibambele kakuhle abantwana bakhe ngaphezu kwakhe nabani na. Yiyo loo nto uThixo wabhala eBhayibhileni ngendlela apho ikamva lethu liya kuhamba kakuhle ngayo. Ehlabathini kukho iintlobo ezininzi zamabali neentandabulumko ezizele ngamazwi entyatyambo, kodwa ingaba likhona phakathi kwawo elinokuthelekiswa nelizwi likaThixo? Nditsho nesicatshulwa esichukumisa kakhulu esisuka kwintandabulumko asinakuthelekiswa nesicatshulwa esinye nje esiqhelekileyo esivela kuThixo. Umqolo wesithandathu, wosikelelwa phakathi komzi, usikelelwa emaphandleni, sisikelelwa isiqhamo sesizalo sakho, nesiqhamo somhlaba wakho, nesiqhamo sempahla yakho ezitho zine, nenkonyana yenkomo yakho, namatakane empahla yakho emfutshane, isikelelwa ingobozi yakho, nomkhombe wakho wokuxovela intlama, wosikelelwa ekungeneni kwakho, usikelelwa ekuphumeni kwakho. UYehova wozinikela zixatyelwe phambi kwakho iintshaba zakho ezivukelana nawe, ziphume zisiza kuwe ngandlelanye, zikubaleke ngendlela ezisixhenxe. UYehova uya kuthetha intsikelelo ibe nawe emaqongeni akho nasezintweni zonke osisa kuzo isandla sakho, akusikelele ezweni elo akunikayo uYehova uThixo wakho. UYehova wonimisa nibe ngabantu abangcwele kuye njengoko wakufungelayo. Xa uthe wayigcina imithetho kaYehova uThixo wakho wahamba ngeendlela zakhe, zibone zonke izizwe zehlabathi ukuba igama likaYehova ibizwe phezu kwakho, zoyike. Ezi ntsikelelo zinikezwa xa sithobela ilizwi likaThixo. Ngoko kutheni kufanele ukuba sithobele uThixo? Sidinga ukuba sicingisise ngalo mba. UThixo ubona kwangaphambili yonke into eza kukwenzeka ikamva lethu ngalinye. Kuba uThixo elawula ubomi nokuchuma, ukufa nentshabalalo, wenze indlela yokuba sisikelelwe. Ukuba silandela ilizwi likaThixo kuphela, siba yintloko hayi umsila. Nangona kunjalo, xa sizama ukwenza yonke into ngokwengcinga nesimilo sethu, singaba phantsi komsila. UThixo bobona butyebi buxabisekileyo kwihlabathi liphela. Ukuba sinokuthelekisa amashumi amawakawaka izicaphulo zencwadi zabhalwa ngabaphengululi abadumileyo abakhokelela inkulungwane yamashumi amabini ananye okanye kwizithethi ezidumileyo nezinobuciko nomyalezo omnye onikwe nguThixo. Zonke ezi ntsikelelo ziyokuza phezu kwakho ukuba uyamthobela uThixo. Lo myalezo omnye umkhulu ngakumbi ngaphezulu kwazo zonke ezi zicatshulwa. Nangona sihlala sithetha le nto, kubonakala ngathi ayinyanisekanga yaye ayisuki nasezintliziyweni zethu. AmaSirayeli ayengamazi uThixo nangona bafumana imimangaliso kaThixo iminyaka engamashumi amane equke umangaliso wokudlula kulwandle olubomvu. Babengamazi ngokwenene uThixo. Sizintlahlela ezisuka emhlabeni eziya kunikelwa kuThixo njengabo bakaThixo nemvana. Ngenxa yoku uThixo ufuna sibe ngabakwamoya abagqibeleleyo abalinywe ngemisebenzi yakhe. Yonke imihla naphi na apho siya khona kufuneka sizive sonwabile ngamathuba ahlukeneyo asivulele wona uThixo. Sicinge ngawaphi amathuba amahle uThixo aza kundipha wona namhlanje. Kufuneka sizibuze ndingazishiya njani iingcinga zam ndilandele uThixo naphi na apho aya khona. Bantu bakuthi AmaSirayeli alolongwa entlango iminyaka engamashumi amane kodwa abo bangazange bakwazi ukuphumelela uqeqesho bawa nditsho nakunyaka wamashumi amane. Onke amazwi abhalwe kwincwadi ezingamashumi amasithandathu nesithandathu zeBhayibhile anikezelwa nguThixo ukuze sisikelelwe. Masihlale sizikhumbuza ukuba onke amazwi anikezwe nguThixo ubuqu kweli lixa nawo aqulathe iintsikelelo zakhe. Yiyo loo nto kufuneka siwalandele. Masifunde umqolo weshumi elinesibini. UYehova wokuvulela uvimba wakhe olungileyo izulu lilinike imvula ilizwe lakho ngexesha layo awusikelele wonke umsebenzi wesandla sakho uboleke iintlanga ezininzi ungaboleki kuzo wena. UYehova wokwenza ube yintloko ungabi ngumsila. Xa uthe wayiphulaphula imithetho kaYehova uThixo wakho endikubuyiselayo namhla ukuba uyigcine uyenze ibe nguwe wedwa onyukayo ungabi ngohlayo akwatyeka emazwini onke endiniwisela umthetho ngawo namhla uye kunene nasekhohlo ukulandela Thixo bambi ubakhonze. Esi sithembiso asitshintshi. UThixo ubhale zonke iindlela esinokusikeleleka ngazo kwiincwadi ezingamashumi asithandathu nesithandathu zeBhayibhile kodwa asizilandeli ezo ndlela kuba singakholelwa kuzo. Ingaba kuyo nyani ukuba singalandela ubawo nomama naphi na apho baya khona xa siqonda ngokupheleleyo ukuba zonke iintsikelelo ziqulathwe kumazwi abo? Sonke sineengcinga zethu kunye nobuchule neetalente zethu ezincinane. Ingaziintloni ukuba singaqhayisa ngezi zinto phambi koThixo. Kweyokuqala kwabaseKorinte uThixo uthi yintoni na ke unayo ongayamkelekiswanga? Yonke into inikezwa nguThixo. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha sizithatha ngekratshi njengomntu omkhulu nobaluleke ukodlula abanye. Esi sisenzo sobuyatha esikhulu. Kufuneka sikugcine engqondweni ukuba lo usinikileyo angakwazi nokukuthatha kuthi. Kuhambo lweminyaka engamashumi amane ubude entlango, AmaSirayeli enza isithixo sethole legolide kuba uMosisi wayemde kuhleni kwintaba yesinayi. Bahlala phantsi abantu, badla, basela, besuka bema, badlala. Oku kwabangela abantu bamqumbise uThixo. Ngenxa yoko, abantu abangamawaka amathathu babulawa. UMosisi wathandaza kuThixo, emcela ukuba axolele abantu abonileyo. Masibone Exodus, isahluko samashumi amathathu nesibini, umqolo amashumi amathathu nesibini. Khawusixolele ngoko isono sabo, ukuba akunakuba njalo. Wose undicime encwadini yakho oyibhalileyo. Umqolo wamashumi amathathu nesithathu, wathi uYehova kuMosisi, ubani osukuba onile kum? Ndiyakucima yena encwadini yam. Nditsho naphakathi kwabantu abaphila emhlabeni, uThixo usikhumbulile, wasikhokhela ngeemfundiso zomnqophiso omtsha, wasivumela nokuba sizikholwe. Kodwa sihlala siphambuluka kwiintsikelelo zikaThixo. Ukuba uThixo wathembisa, ungasikeleleka ukuba wenza oku. UThixo uza kukusikelela ngokuqinisekileyo xa ukwenza. singasikeleleka ukuba singakholwa sikwenze. Kodwa kuba singakukholelwa oku okanye kuba ukholo lwethu luya ngokuba buthathaka, asikwazi ukwenza oko ekufanele sikwenzile. Asikwazi ukuzinceda ekwenzeni izinto ezisenza ukuba sibe kude ekwamkeleni iintsikelelo zikaThixo. Yiyo loo nto uThixo wathi kulo mqolo, ubani osukuba unile kum, ndiyakucima yena encwadini yam. Ngoko yintoni uThixo wayithabatha njengesono? EBhayibhileni singafumana iindawo ezininzi apho abantu bona kuThixo. Kukho isizathu uThixo wasibonisa zonke ezo zinto. IBhayibhile ayithi ukuba uThixo wazibhala zonke ukusifundisa ukuze singenzi iziphazamo ezifanayo nezo bazenzayo. Ukuba igama likabani licinyiwe kwincwadi kaThixo, elo lilishwa elikhulu. Abanye bathi, andinamsebenzi, ngoko andikatyi iintsuku ezimbalwa ngoku. Ndandihlala kwindlu enobuncwane, kodwa ndihlala kwindlu eqhelekileyo ngenxa yobunzima bezemali. Eli ayilolishwa. Ingaba ukucinywa encwadini kaThixo nokukhutshwa kuyo ayilolishwa elikhulu? Kwi-Eksodo isahluko samashumi amathathu anesibini, uMosisi wathi, cima igama lam kwincwadi kaThixo yobomi. Isono sam sokuswela ukukhokela aba bantu ngendlela efanelekileyo sikhulu kakhulu. UThixo wathi, andizukwenza oko, ubani yosuku bayonile kum, ndiyakucima yena encwadini yam. KuYoshua isahluko sesixhenxe, umqolo amashumi amabini, uThixo usazisa ukuba nesono esinye esenziwa nguAkan ngokungathabathi umnikelo kaThixo njengento engcwele, sanela ukuba igama likaAkan licinywe kwincwadi kaThixo ekugqibeleni. Kwaye ngoku akazange abe ngumntu oya kubanazeleka ngonaphakade kumlilo wanaphakade wesihoko. KwiNumeri isahluko seshumi elinesithandathu kubhalwe ukwenzeka ngexesha lohambo lweminyaka engamashumi amane ubude entlango. UKora kunye nabantu ababekunye naye babenganelisekanga yimisebenzi emininzi eyayisenziwa nguMosisi. Baqalisa ukucinga, uThixo kunye nabo kuphela, uThixo kunye nathi kananjalo. Ngolu hlobo babenekratshi bagwilika kuMosisi. Masibone esinye isehlo kwiNumeri isahluko seshumi elinesithandathu. Sidinga ukwazi okusengqondweni kaThixo. Yintoni uThixo ayithabatha njengesono? Yintoni uThixo ayithiyileyo? Kwaye yintoni uThixo angafuni ukuyibona isenzeka eziyoni? Abanye bathi, esi sisehlo kwimbali esenzeka kwiminyaka engamawaka amathathu namakhulu amahlanu eyadlulayo. Ayiyombali nje kuphela, iincwadi zeBhayibhile ezingamashumi asithandathu anesithandathu azinyinwanga lixesha nendawo, zidlula ngaphaya kwexesha nendawo. Kungenxa yokuba uThixo weminyaka engamawaka amathathu namakhulu amahlanu eyadlulayo noThixo weli lixa nguThixo omnye, ayingoThixo wahlukileyo. Kwilixa ngalinye nantoni na uThixo angayithandiyo ayitshintshi nakanye. Ngolu hlobo, xa sijonga kwesi sihlo kwimbali, singaqonda ukuba yintoni thina abaphila kweli lixa ekufanele singayenzi. Ayiyo le indlela esinokuphila ngayo phantsi kweentsikelelo zikaThixo kulo nyaka. Masiye kwiNumeri isahluko seshumi elinesithandathu, umqolo wokuqala. Ke kaloku uKora unyana kaItsare, unyana kaKehati, unyana kaLevi, noDatan, noAbiram, onyana bakaEliyabi, noOn, unyana kaPelete, onyana bakaRuben, bathabatha amadoda angamakhulu amabini anamanqe amahlanu akoonyana bakaSirayeli, izikhulu zebandla ezanyulwa intlanganiso, amadoda anodumo, bavukelana noMosisi, amadoda angamakhulu amabini anamanqe amahlanu benza umanyano naye, bamagunye naye ekuvukeleni uMosisi. Umqolo wesithathu, babizelana ndawonye ngoMosisi nango-Aaron bathi kubo, nisenanele nina ngokuba lingcwele lonke elibandla bonke bephela. UYehova uphakathi kwabo, yini na ukuba niziphakamise phezu kwesikhungu sikaYehova? Weva uMosisi wabangobuso wathetha kuKora nakwibandla lakhe lonke esithi, ngomso uYehova uyakwazisa ongowakhe ongcwele amsondeze kuye. Lo amnyulileyo womsondeza kuye, yenzani oku, zithabatheleni iincedevu, wena Kora nebandla lakho lonke, nibeke umlilo kuzo, nibeke isiqhumiso phezu kwazo phambi koYehova ngomso. Kothi umntu athe uYehova wamnyula abengcwele yena, senanele nina, nyana bakaLevi. Wathi uMosisi kuKora, khanive nina nyana bakaLevi, into encinane nakuni, ukuba uThixo kaSirayeli, anahlule kwibandla lukaSirayeli, anisondeze kuye, ukuba nisebenze umsebenzi womnquba kaYehova, nime phambi kwebandla, nilungiselele kubo. Ekusondezile nje wena nabazalwana bakho bonke, onyana bakaLevi, ndawonye nawe, nifuna kwanobubingeleli na? Ninani na wena nebandla lakho lonke, le nto nihlangana ngoYehova. Ke uAaron uyintoni na yena ukuba nimkrokrele? Wathuma uMosisi, wabiza uDadan noAbiram, onyana bakaEliyabi. Bathi, asiyikunyuka size. uMosisi wababiza, kodwa abazange bafune ukuza. Umqolo weshumi nesithathu. Yinto encinane nale yokuba usinyuse ezweni elibaleka amasi nobusi uze kusibulala apha entlango. Le nto uhlala uzenze umphathi phezu kwethu. Kananjalo, akusingenisanga ezweni elibaleka amasi nobusi. Akusinikanga lifa lamasi nezidiliya. Uyakwakrukra namehlo lamadoda. Asiyikunyuka size. Wavutha ke kunene umsindo kaMosisi. Wathi kuYehova, musa ukuwubheka umnikelo wabo wokudla, andithabathanga ne-esile elinye kubo, andiphathanga kakubi namnye wabo. Wathi uMosisi kuKora, wena nebandla lakho lonke, ze nibe phambi koYehova, wena nabo no-Aaron ngomso. Nithabathe elowo ugcedevu lwakhe, nibeke isiqhumiso phezu kwazo, nisondeze phambi koYehova. Elowo abenogcedevu lwakhe, incedevu ezimakhulu mabini anamangcema hlanu, nawe no-Aaron elowo, abenogcedevu lwakhe, bathabatha ke elowo ugcedevu lwakhe, babeka umlilo kuzo, babeka isiqhumiso phezu kwazo, bema emnyango wentente yokuhlangana, noMosisi no-Aaron. uKora walibizela ndawonye ngabo ibandla lonke emnyango wentente yokuhlangana, babonakala ubuqaqawuli bukaYehova kwibandla lonke. Wathetha uYehova kuMosisi naku-Aaron esithi, zahluleni kweli bandla, ndiyakubagqibela ngephanyazo. Bawangobuso, bathi, Thixo, Thixo womoya benyama yonke, kone umntu wamnye nje, unoburhalarhume kwibandla lonke na. Wathetha uYehova kuMosisi esithi, thetha kwibandla uthi, sukani nimke, ngenxa zonke emzini kaKora, noDatan, noAbiram. Wesuka uMosisi, waya kuDatan noAbiram, amlandela amadoda amakhulu akwaSirayeli. Wathetha kwibandla esithi, mkani ezintenteni zala madoda angendawo. Ningachukumisi into iye yawo. Hleze niphetshethwe ngezono zawo zonke. Benyuka ke, bemka emzini kaKora, noDatan, noAbiram, ngenxa zonke. uDatan noAbiram, bema emnyango wentente zabo, nabafazi babo, nonyana babo, nentsatshana zabo. Wathi uMosisi, niyakwazi ngale nto ukuba uYehova undithumile ukwenza yonke le misebenzi, ngokuba siyantliziyo yam, ukuba aba bathe bafa ngokufa kwabantu bonke, nokuba bathe bavalelwa ngokuvalelwa kwabantu bonke, ngoba uYehova akandithumanga. Ke ukuba uYehova uthe wenza isimanga, umhlaba wakhamisa umlomo wawo, wabaginya, nento yonke abanayo, behla besaphila baya kwela abafileyo, noqona ngoko ukuba la madoda amgibile uYehova. Kwathi ukugqiba kwakhe ukuwathetha onke loo mazwi, wacandeka umhlaba obuphantsi kwabo, umhlaba wawuvula umlomo wawo, wabaginya nezindlu zabo, nabantu bonke bakaKora, nempahla yabo yonke, behla bona besaphilile, nento yonke abanayo, baya kwela abafileyo, umhlaba wabaselela, batshabalala, ababakho phakathi kwesikhungu, onke amaSirayeli abebangqongile abalekiswa sisithonga sesikhalo sabo, ngokuba abesithi, hleze umhlaba usiginye nathi, kwaphuma umlilo kuYehova, wawadla amadoda angamakhulu amabini anamangcema hlanu asondeza isiqhumiso. Apha, siboniswa ingqondo kunye nentliziyo kaThixo ngokubhekisele kwinto ebakholisayo nengabakholisiyo uThixo bawo noThixo uMama, abeza njengomoya nomtshakazi kwixesha lomoya oyingcwele. Akukho kuphela kwinumeri isahluko se-16 apho sinokuqonda khona intliziyo kaThixo, kodwa nangomsebenzi weentlola ezilishumi elinambini ezahlola ilizwe laseKanana. KwiDeuteronomy isihloko samashumi amabini anesibhozo esiye sayifunda namhlanje, uThixo wathembisa ukusisikelela xa singena naxa siphuma nokusibeka phezulu ngaphezu kwazo zonke izizwe ezisemhlabeni. Ukuba sithobela uThixo kwaye sivuma, size siqonde ubuko bukaThixo ngokuchanekileyo. Asizazi zonke iindlela esinokusikelelwa ngazo, nangona kunjalo, ayingoThixo yaziyo indlela nolwalathiso esinokuphakanyiswa ngalo ngaphezu kwalo lonke uluntu. Bantu bakuthi, singabantu abakholelwayo kuThixo, siyazi ukuba uThixo ulawula ubomi kunye nokuchuma, ukufa kunye nentshabalalo, kananjalo, ngokucacileyo, uThixo wathi kuMosisi, nabani na ondonileyo, ndiza kumcima kwincwadi yam. Ke kufuneka sibone eBhayibhileni ukuba yayiyintoni abayenzayo eyakhokelela kwinqanaba lokuba bacinywe kwincwadi kaThixo. Bantu bakuthi, ukuba sifuna ukuthobela ngovuyo, kufuneka siyiqonde intando kaThixo. Nje ukuba sithobele konke oko kuyalelwe nguThixo, ziintsikelelo kuphela eziza kusilandela. Ukuba umntu uye wakuqonda oku, kodwa abe safuna ukungamthobeli uThixo, iyakuba yinto engaqhelekanga. Masikholelwe ngentliziyo iphela ukuba sinokusikelelwa xa sisenza ngokwamazwi kaThixo. Kwaye masikholelwe, siyiqonde, senze. Xa uThixo weza kulo mhlaba kwiminyaka engama-2000 eyadlulayo, uThixo wasinika imfundiso ebalulekileyo. Masifunde uMateyu isihloko seshumi 2, umqolo wa-30. Lowo ungengakum uchasene nam, nalowo ungandibuthisiyo uyachitha-chitha. Ngenxa yoko ndithi kuni, konke ukona nokunyelisa bokuxolelwa abantu. Kodwa, khona ukumnyelisa umoya oyingcwele, abasayi kukuxolelwa abantu. Nothe wathetha ilizwi elichasene nonyana womntu, uyakuxolelwa. Kodwa, othe wathetha elichasene nomoya oyingcwele, kuyakwenzeka ntoni kuye, akasayi kuxolelwa yena, nakweli phakade, nakwelo lizayo. UThixo wathi, ubani osukuba unile kum, ndiyakucima yena encwadini yam. Ke ngoko, abo banyelisa umoya oyingcwele, okanye bathethe ngokuchasene naye, bayakucinywa ngonaphakade kwincwadi yobomi ayikhankanyileyo uThixo. Abantu abaninzi bayasibuza, yeyiphi imimangaliso ayenzayo uBawo Unsung Hong? Yintoni intando kaBawo Unsung Hong afuna ukuba siyenze? Zeziphi izinto ezenziwa nguBawo Unsung Hong? UThixo sele wangqina yonke into kuthi ngeencwadi ezingama-66 zeBhayibhile, kodwa abanye basabuza le mibuzo. Kubonakala ngathi isizathu sokuba babuze lo mbuzo kukuba bakholelwa ukuba uKristu Unsung Hong nguThixo. Ubawo wazityhila njengoYehova kwixesha likayise, weza emhlabeni wazityhila njengoYesu kwixesha lonyana, weza esenyameni kwakhona ngenxa yosindiso labantwana bakhe kwixesha lomoya oyingcwele. Ingaba ke nyukela ngezulwini emva kokuvula indlela yosindiso ngokubuyisela yonke inyani ibichithwe yonakaliswa nguSathana? Abo bonayo baze bathethe ngokuchasene nabantu banokuxolelwa, kodwa abo banyelisa umoya oyingcwele abanakuze baxolelwe. IBhayibhile itsho ngokucacileyo ukuba esi isono asinakuxolelwa nakweli phakade nakwelo lizayo. Sikhumbula amazwi kaThixo athi, ndiyakumcima kwincwadi yam. Kufuneka siqwalasele ngononophelo iincwadi ezingama-66 zeBhayibhile ukuze siqonde ukuba yintoni le uThixo ayithatha njengesono. Kufuneka siqonde ukuba loluphi ulwalathiso olufunwa nguThixo. YayinguThixo wavumela amaSirayeli ukuba oyise iKanana emva kwemfuduko. YayikwanguThixo owahlwaya uKora. YayinguThixo wazikhalamela intlola ezilishumi ezaziswele ukholo. Igama lakhe yayinguYehova ngexesha likayise, uYesu ngexesha lonyana, noKristu Unsung Hong kwixesha lomoya oyingcwele. Yintoni eyona njongo yethu ngokufunda iBhayibhile? Ayikokumazi uThixo? Ubawo nomama wethu bebelawula yonke into, bedlula ixesha kunye nendawo kwiminyaka engama-3500 yadlulayo, iminyaka engama-2000 yadlulayo, Ndakwiminyaka engama-6000 yadlulayo, xa uThixo wadala uAdam noEva, bahlala besibonisa, besinceda ukuba siqonde intando kaThixo. Nangona kunjalo, amaxesha amaninzi siba nokungaqondi kakuhle ukuba uThixo uYehova, uYesu noKristu uAnsanghong asingoThixo abahlukileyo. Njengesiphumo sokungamazi ngokuchanekileyo uThixo, sihlala sisilela ukuqonda ukuba ngeyiphi indlela yokholo ekufuneka sihambe ngayo kweli xesha. Nakweli xesha lomoya oyingcwele, kukho abantu abaziziyatha, abanyelisayo, bechasa uMama wasezulwini. Kodwa, uba wakazange anqene ngokucacileyo ngomama wasezulwini. UElisha walandela uEliya, uYoshua walandela uMosisi, uPetrosi walandela uYesu, mna ndilandela uMama. Ubawo, uThixo wethu, ubhale oku ngokwakhe. Akukho mntu onokuma ngokuchasene nale ntando kaThixo. UThixo wabonisa uluntu iziphumo zokhetho esilwenzayo ngokuthi, niyakusikelelwa ukuba nithe nenza oku, niqalekiswe ukuba nithe nenza oku ya. Kodwa, ngelishwa, baninzi abantu abalandela umendo oyakubakhokelela ekubeni baqalekiswe. Kutheni le nto amabali kaKora, uAkan, kunye noYuda Iskariot ebhalwe eBhayibhileni? Nangona engengawo amabali athandekayo, isizathu soku sifumaneka kweyokuqala kwabaseKorinte isahloko seshumi. Musani ukwenza izinto abazenzileyo. Kulo nyaka, masinike uvuyo nozuko ngakumbi kuba nomama, kuba uThixo esibonisile indlela zokusikelelwa. Masingalahlekiswa kwezo ndlela. Kulo nyaka, nokuba sinamava entlungu yokuncothulwa kwesinqe sethu, masizimisele ngamandla ukufumana intsikelelo zasezulwini. Ngokuzimisela oku, masizalise lo nyaka ngeziphumo ezininzi ezinobunene zendaba ezilungileyo ezifanele uthando nentsikelelo kabawo nomama. Kuzo zonke izinto ezadalwa nguThixo, izanqa zokukhula kwemithi zishiya umkhondo obonisa indlela owaphila ngayo. Nathi sinezanqa zokukhula emiphefumlweni yethu, yaye ezo zanqa zokukhula zibonisa indlela esiphile ngayo kunyaka ophelileyo. Singalibala ukuba luhlobo luni lwengcinga besinazo nokuba besinokholo olunjani, kunye nomzamo esiwenzileyo kunyaka ophelileyo. Izanqa zokukhula ziyakwazi ukubonisa ukuba ngowuphi unyaka apho kwabakho imbalela, ngowuphi unyaka owawunomkhukhula, ngowuphi unyaka kwabakho umlilo entabeni, njalo njalo. Konke oku kubhalwe kwizanqa zokukhula. Kufuneka sigcine engqondweni ukuba imiphefumlo yethu nayo inezanqa zokukhula ezinjalo. Kuba uThixo wathi uza kususa zonke izono nezirheqo zethu zangaphambili ngomnqophiso omtsha, uThixo uya kuzixolela zonke izinto esizenzileyo ngaphambili. Kulo nyaka, masishiye imikhondo kwizanqa zethu zokukhula ngokomoya ezibonisa ukuba siphilele uzuko lukabawo nomama yaye sibathobele. Kumthandazo wanamhlanje, uMama uthe, nantoni na eniyenzileyo kwaba bangabona bancinane niyenzele mna. Asingawo la mazwi avela kuMateyu isahluko sama-25, inene ndithi kuni, ekubeni nenje njalo nakumnye waba bazalwana bam bangabona bancinane, nenje njalo nakum. UThixo akawashiyanga la mazwi njengohlobo oluthile lesicatshulwa sefilosofi. Nakwincwadi yesityhilelo, uThixo wathi, ndiyakubuyekeza ngamnye ngokwezenzo zakhe, kuba iBhayibhile isithi zonke izenzo zethu zibhalwe kwincwadi yobomi yasezulwini. Masenze konke okusemandleni ukwenza umsebenzi esiwunikwe nguThixo. Nangexesha lobhubhane kwentsholongwane yecorona, masibhale irekhodi ezintle kwizanqa zethu zokukhula ngokomoya, ngokuphila ubomi obusikelelekileyo, ngokwasenyameni nangokwasemoyeni. Ngokwenza njalo, masizukise ubawo nomama ngakumbi kulo nyaka. Ngoku, ndingathanda ukuqukumbela intshumayelo yanamhlanje. Enkosi kakhulu.